kumatsuka oda bwateile asanga kunena umboni nanga ina mbuye madalitso ndi umboni wanga nditsane na litilo kuona neba umboni ansa kunawa umboni nanga ina mbuye madalitso ndi umboni wanga nditsane na litilo natopa ndikupempa ine natopa ndikumwaza mwaza maso ndikumane nanu ntawiya kwana ndikolole ine. Lord, can't you see I'm waiting on ya? Pour out the blessings, Lord, for me. Ndikumane nanu ntawiya kwana ndikolole poti sose zilizalu ndisaga ndipo sose zilizaga ndisalu mbuye ndikufuna umboni wanga kuti andiwadziwe ndili mwainu sose zilizalu ndisaga ndipo sose zilizaga ndisalu mbuye ndikufuna umboni wanga kuti andiwadziwe ndili mwainu
nikakumbuka kale ndisafira analonyesa mbuye sawo sonse zizakala zanu kuma munjira pangaro latela mwachisoni malilo bale ndi alongo tiyeri tisinte ntawiyata aneba hanu wundisa wo ndipo inu somulikile sa nu yisachirwa safulumila tawi yake yatakupasa usagomerwe ni chuma cha nsikuli chasakalisa chilingari ndiboyi ukapepela atakuyanka ndipo kumapedo uzavala korona
sose zilizalu ndisanga ndipo sose zilizanga ndisalu mbuye ndikufuna umboni wanga kuti andiwadziwe ndili mwainu.
See you when you're